izungu esachitha ngomagalobhe nengathu emgaqweni ngumisana. Abafana abedlala ibhola lezinyawo ezikundleni bebhuqizisana. Kungakajolwa angakasendelwa namavideo okukhohlakala ezikundleni zokuxhumana ngoba umhlaba wawumuhle ekuqaleni. Isikole kuseyindlela yempumelelweni befundisa othisha ezikoleni bengakaziboni izintombi ebantwaneni. Uthisha engakathi mayelibeka nomfundi alibeke phela uthisha nomfundi babengalingani. Uthisha wayengalingekeli kubafundi nabafundi babengamlingi uthisha ngoba uthisha nomfundi babengalingani. Ngoba umhlaba wawumuhle ekuqaleni asibuyele emasisweni. Ubuhle insizwa abusakalwa ngesibalo sezikomo azigcina esibayeni bungakakalwa ngesibalo sezintombi asezigiqa empedeni emuva emasisweni intombi isahleli ngentombi kuseyigugu nokuba yintombi ukulala nokuqoma kungakabi sesitayeleni ngoba umhlaba wawumuhle ekuqaleni izinto yisahleli ngononina intombazane ingakalibangi isoka nontanga kanina phela obaba babengashiyeli izingane ezilingana nezingane ezizalwa yibona izingane ziseyizingane ingekho ingane egona ingane ezalwa yiyona ngoba umhlaba wawumuhle ekuqaleni manje-ke umhlaba kawumuhlanga izibongiso zabhala isikondlo zazihaya qede kwanhlanga zimuka noma oyisiyalo zabazali azilalelwanga obekumncane izolo sikujabulela sithi kuyaqhumisa namhlanje siqhumisa isukwamitha phambi kwabafana zafunda ukukhumula zibe zingakaqedi nokukhumuka abathakathi zangena ukufa egazini ngaphakathi qede sakhala ngabathakathi amazinyo athe ngakapheleli nazo zayingasaphelele ubaniko sazishaya ziphelele isikomo kube kukhona ngayificanga ngoba umhlaba kawumhlanga sidlala ubulima novila budlanga bathi bejabulela ukubhanqa iziku ontanga suke sijabulela ukubhanqa amantombazane isilima somfana ongafundanga nakuwe ntombazane engahlakaniphanga eyaye kuhamba umhlanga umntombi bakho wanikela ngabo ebafaneni kanti abafana umntombi bakho babheje ngabo nabangani babo usicela Mpungose.